Sqhamo Mabinza, District Director of UMgungundlovu District of Education. Silana namhlanje ngoba sizobungaza futhi sijabulela abantwana bethu abenze kahle impumelelo ka 2022 uMgungundlovu. Silana futhi ngoba ubabumeya nethimba lakwa KZN Council of Churches ne Department of Education bebambisene ekuthinini kube nabantwana abenze kahle nesibabongayo ukuthi ke uMS Prop no EST resources bakwazile ukuthi bahlanganise imfundazwe ethize ukwenzela ukuthi bakwazi ukulekelela labantwana bakwazi ukuqhubeka nemfundo yabo kuma-teacher institutions. So silana nje in the main ngokuthi siyobonga ukuthi kwi-district siyabona ukuthi kune-move noko yokwenza kahle and sigqugquzele futhi zonke izinhla including your youth council ukuthi sikwazi ukubambisana ekuthinini imfundo yethu empumulo iphumelele bese ibe phezulu and bese zingene eliphezulu. Loko sokwenza ke ngokuthi sikwazi ukubambisana ukuthi la kunama-challenges khona sihlangane sihlale phansi sikwazi ukubonisana sikwazi ukuhlanganisana futhi nezinhla zonke ukwazi ukuxazulula iy'dingo ezibhekene nazo kwa-education. Kodwa sibonge nokuthi ke kusukela manje kuya phambili siyabona ukuthi kuyakhanya izinto ziyaphambili. Yilokho esokwenza.